Mama Pacho Udin.
Me din the Philomena Brown.
Na Ghana to say.
Ghana de say de anyo. Say say de anye. Me kwa kwa so abanche. Na me turn bottle 1 million. Na ba be 1.2. Na me de ama wo mo. Ene so banje bottle e kwa kwa say 5 million. Ye ba wo mo twempo anso. Last week banje kwa fa ba ye mo say ntse FM twa anso. Ma boka 5 million 500. And that is not just a new. Just some more. A saga now buy. And so I see somebody juggle. I'm saying no. One stop. I'm on my yay. One stop. I'm on my yay. You're going to be a bunch in your winter. As I sing in answer. As I sing in answer. Baby, a top bunch here. And one when you let us see a quo. Are you a woman in a sinne? Quantin say a quo. Yenya, yenya. Just saga now buy. My top bandage, I have my best school. Ah, come on. I feel dear. If you been fear me and send you quit, I'm quite on my pimp. Me quite on my pimp. No quite on my pimp to me as son. Adriana saw her and the mayor who toy and more be a hot tunnel. Tears Sanala. Once top of Gallam said, the mayor, papa, 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 papa. Nay, to cock on Adrian in Musso, they been cobbed beer. And a banchi, and a banchi, banches is here. Now coming to cross the bar. Me dey want be 1.5 155 so I've can say minimum po eh eh 5 million banche is 5 million be no twa aso adam ko fa banche ba banche me dey buy me twa e meka 500 sika no so at say boom me kwa we si me twa ya nso me kwa we si me twa ya nso we si me ho kire me we si firim bi e we si yem say otumi fa nka so fa firim be firim no dey sraga na ban. So one was yes, or bedi, if ya homo, ya money hunumo, yes, sumo. This one was so dear, and won't we a mob? Oh, we a mob, pa, a penny bow me, madam, a semestrano. Ed ready for you, Jessica. Yes, Jessica, papa, you have to be church, a dee. The other first car ready, I could cross Emma. As when this is for, and this is for, and this is for. Me, I mean, who be my room now, join DC. One more bassy, K, near the Amo. No mu di ye adwuma musu no mu tuaka ye nko aye de ba ye sanka midi Philomena Brown nanam ha adam se be se midi bu be chere di akwa jiji omo de koye bibi sika ne ma ndi esremo yesremo pa nana yesreno opanyi ba omi yesrewo yeso kwa da so dwom ha yeso ehia sika ni bi ye di akokwa so masama anu no empa ye bon se rade ye na dom won fa na metsa so ne betsa so dia. That's why I need the NFV and I ever start to say Edo Gono. To me, they are not a major. Me did not quite a film of the trade for Blum was here. Ye blum was saying, Emma. Tell no, I don't know. Me answers, I draw cassava. I draw banchi. Are you the problem in any number? I draw banchi. Montop Montag. I draw banchi. What's all in a pa? I am me. I draw banchi. Quite a sujum. Tea, he was saying, you said, Eduma. You see, can it shake?
Then I'll call Johnny Yao, almost so uncount your mama, then no mamma.
Send me, mamma, and this Mokobi, as me and this. Me and my bosom and this to be a
mammy.
Emma Blue, Nubi, dear mammy.
Then this is for
children. I want the mamma, no, dear Juma. Bosom's on Mochia. Mosim Biomutia, Mosim Biomutia. Messim, Mosim Biomutia, mamma, was even on my betrayal, was even on my betrayal. Come on, yes, where, dear, by in your view. On my bank for by. Yes, see, I may look at me, dim, quail, blue, quanso, eventually, I may. Nana, so by Yakosan lies, said Church, a new one, a year, MP, and the same more. And so, Church, a dinsa, Yamay, Yamayo. Just say, ya papa, me come see myself, and this Melcoho. Ah, on my church, a dee, and no dee, Sikama, and Tampo, Messia, where bad yet. Mese nka mesa me ko me wa kwadwe ne ma mo kwere jemenye sika akokwanso hun ti esena na enne o ma mpanyini ba omia ajo abanche kwada so dwom na me kasa
me ya ma me panne ko akwanso mfia du esia ni me to bodi e ba me ba me nya kakra no adi enne de bodi e na duro 1.5 1 million wa kura se enne gala mi se no e du asa se wa wi ase nyina ti sa ha ni kuma se ye Yes, I mean, and Tosi, Fasidis, and Amata, Amayan, and Mantia, and Mabaya, Benjamin, Yantimini Gania Sako, and my Bahia, Mayano, Yantimini Gania Sako, and Nabia Husamsa, Shanko, Fayan, and Kuranka to Ayawadia, and Bania Tilabaka, Woma. Media may my weary and also make Cadia Maker. Miss Sanana, Dalan said, dear, what 2 liters of honey, Tajetia? One, I didn't know the best to obey ye. At Massamano,
your friend, Yadisan.
Patrona Gana to say.
Ghana, you good, pa.
Man, say you want to good.
Nintia, me say you good, nse. Yani, yani panu, yani namasa. Say suni, ama Ghana ayedi. Nama Ghana ayedi, pa.
Man, ni pa ayedi, yama Ghana ayedi.
Say ye man ukure nedi, ewo ya bla boom. Say adi, say me turn ye me. Me kunyano 20, me ba namasa adi 20 ne tusu. Nebele na Ghana enye dine. Di Ghana diye. Kami huni se ama Ghana wo you good pa ama.
Mama no momu kofa niye ma di bumbe tusu mfa suono. Dena wakache omu.
Ah se wu ngunu. Ono wabaye wa se bako tono. 1,000. Mi nine chi se ye 1,000. Se enye 1,000. Mi nine chi inti mi ngunu. Tu ono wabaye buwa wade aji na minsusu mato. Me to ye men so me de kakra so ato so obi so ba ya wo beto mi wo me ho no so de kakra ato so e che se kwa ni mu pa te firi ya nia ni amaga na ye di nya na na do bia
mama ntu su su se en che se be na ban fengu akwan mu ma omo mu ye sadi we nyina atu ntu
ni e wo sa ban de gu akwan mu ma Ghana ana ye ni ma ekofa be ye boko One who show one mumu, and I nip on a coffin man. One penny paper or the coy ties I had a man on a so cotard in my receipt. So bet me a re and who one more and also beboa my gunner. I have a call.
Mamma, a few ye are about to have fit. Who's to say when you and to a banaman?
And no dear, say no dear. Made a car and come in. Me nyi MPP ni NDC me nyi wo mu bia gidi fi se we aba oba aye wo se NDC ni aba oba aye hu hwe okọ wo se wo san aba ba wo ba na oba ni se afi na oba ba be ye ni ya na so be de wo ti so wa nye ye na asore ko ba na be ye ni ye wo sore ko e wo hu se ka wo bọ no wonte into a best summit, and so I had a phone. Ama well, Piscat in the Canada will be the Atene Castle. To me, they mean you were moon as I am Pippinay and this. Mean you were moon, the Biabu.
Patro, we did.
Me didn't give tea, Edwin Fee.
Patro Nagana to say.
Hey, she said, "This is the minimum by Ghana. I had them. Papa, I used to no cry. Young boy, any my brother, my baby, so still young. Who near my soul? And then my mama, I had them. Dodo. You see, I know MPP. My mama, it is our mama. I am sensitive from. So then I come my womb. You to near come my womb. Pass it. You pass it. And so they go find the bank. And near my best son. This time, young who is our cry. We disappointed Ghana." Enti ye de me de me to me ne de me ma ko manim bi mu enti me kra ba kra de me sim enti bi
ni pa ba kwa na wo jide woni mu a wa oba wa mbe ye bibi ama no o try fufu e be ye ye enti mo na tutu se ye to ma no betimi abo aga no
oh me de so far de se de obi ani mitirim se me metimi ato ama na na because what me won say me to my MPP and said now ahyase no no mo kan ani mi se ni ma be se no first kwana ni ma mu go since this time there you see akwa ya sa toto ni ma bebre this time there you intimi there just say bia I don't know say ni ma kwa na ni me ehwe e bia na ma adwa sesa na bia meto aba ma obi foforo there
Ghana enko yi oba papa bi
mama de ntia
mama ahokye wo wiase ankasa ene wo no obi atena kam kura wo hye na ni ase kura wo se wo ahohiehie mu ahokye wo wiase ankasa
mama na den na ma ahokye na ba
me die me hu ni se ahokye na ba no e fa firi yen ba e fa dodo na so firi o ma mpanyini oba ene mo de to akwa mari ye amwa ye me hu no so me pa che wo
pa che nema be no de gu akwa ma amwa
so nema wo de gu akwa ma amwa me ne se Mimi hun se oba yem na okan se obema nko ofo obema yemamumu ni bia ye enya adwuma ye Mimi hun se de osika no no me pa so yesa na ye kono no enko yiye oba apa no kura ye ba akopɛ enko yiye kura me kura na me ni se papa no ba resign na wotime atraso pa de kwa wie ye a o ma pa nyi na ni yedi ankasa na ni yedi papa ei ada ye yampa ye hun wo hu se exam ha ya na Edin akasa sister edin and now your back run at the 100 cedis ko dwuma wuti fe ni dwankwa no aduani ni makwakwa ensie 2 cedis adan na wose ba sa e 2 square 5 cedis ni adan oba apa edin edin pa edin ni entimi nka eti na nyame ayemodum na semodu hade a meme ha wo de meka akyere mo obi si wonka me de me meka edin wo ma yi mu sister edin o edin akasa Mesu no obi tra kan kura na hwe ni asa hu se wo obran kasa kan ni uno obi tra kan kura otimi tuama wo so otimi tuama no ene hu mane fo kura na do wanu nsie ada na wo se ba saa e dene to ma mpanyi no ofu se sa ofiso ba resign se be ye kura kura resign mane twa kura me nto aba e din ankasa ei eno me se me kwodo fufuo me me tuo me frafra ni so me pa fufuo pa me kwodo fufuo me 100 cedis me ntimi ngwo fufuo ani ada na wo se ba saa sika 100 cedis ntimi ngwo fufuo Any among your son and Eddie Ankasa.
Mama canin and Nanya Matt Senna says,
50 cities the wolf of 40, and I'm into a wolf of four. Me 100 cities come into a wolf of 40. I don't know what's a bassa. Eddie O Bapa, Missy Eddie. Me, O be into me coming doing your coupon, me mechanocre. Me canocre and the crammy Uchina, mequa, meda. Eddie Ankasa. Eddie. And then on my maybe be a walk on. Aso ka ba ma ko si so e so nya adwuma e ye nya nya kro nya ne sa na adwuma kakra kra no timi ye aso ne wo so uno obi tra kam kro a wo hwe ne kro a hu se nipa we ye kro fo nya me anya wadon kra na wo gya obaga wa wi a wo eti o ma no emu aye dene maame e dene e dene nti papa no wo hwe no nya bibi ye
mama nti su su se hwan na afi we ya abato a
se afi ya abato afi jo ma ma oba oba buo ya nkasa jo ma ma oba jo ma ma ho na edin de ne so na ye Oba apa nokura e ba akopɛ wo. Me si ye bewu amanyame abusa ye nsɛm. Nokura e ba akopɛ. Jo mama wo hɔna ye. Sɛ sɛ de ade ankasa.
Mama ba den na obɛya amaga na. Ɔcha akɔ.
Nyuma ye benya bia ye. Mimi firi sirem. E ba sɛ me kɔ a me kɛs kɔ kra menya. Ɛne sirem kɔ bibi sɛ me ntimi nkɔ. Ade ankasa. Ade ye. Ɛne bolga kɛs kɔ kra me ntimi nkɔ sirem. Bolga kɛs kɔ me ntimi nkɔ sirem.
Mama se 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 na na do ko e de ba omi a baba omi an su fi nod
me mi yesire me mi se ba omi a wo mo aye
na ma me kura anyeye na ne ba esi kura anyeye na alaba esi esi anyeye na alaba ba wo mu ya me so wo mu aye me me ya frafra ni na me kacha ba wo mu ya wo mu aye ba wo mu ya wo mu aye da so ba bo ya na ne papa na te sura enko ye no wo ti me me anya ma ye no wo tra ma ye ho kire afa na no wo be gira tv so e wo so ho so ba bo ya wo ti me mu aye ba wo mu ya mpa ba bi nyina na na da ya friends ay jo ma ma wo me bo aye ba wo mu ya wo ti me mu aye no kure e ba akopɛ ba umia otime muaye
Ghana for say John Mahama ba be di 4 years no or the Ghana is ka e di confirm by money to call e nsi omo omo show then I will catch
oba pa me de me hu sian confirm bi etutu mi mo bolgan ka confirm tutu ya ka mi hu ni oni pe bi a wota obi a wosua wasa o chia ne pa John Mahama wo ye obrempo no hu ofa nkasa no kure na me ka kire wo
dum so ni to betwa
ebetwa sadia meme ka na na kufu adede no sa na ono so ba no be mistake meka meka do mama obe banka sa nto omra na o magie na ye bre
o si eni ha o na na do ada moment ye ni ha wa mpa mama ba ye light kra na enya bi nya adwuma ene nyame adom free education ye meko nyame adom light ye gina so wo mse problem wo ho de bat ye nya bi adwuma eye den ya ye nya bi adwuma ɛno na nkyɛn yɛma ne pa na nanado yɛ no mesrɛ ghanafoɔ me nuamu ghanafoɔ mesrɛ mo momoa yɛ neɛ nto aba mua so ɛna ɛbɛtumi aboa na mama badeɛ a yɛnka sɛ yɛwu yɛsesɛ yɛn sa mu yɛti because ɔbɛdi yɛ ts 4 years yɛhu deɛ wɔyɛɛ yɛhu nnipa bi a wɔyɛeɛ o na sɛ mosan de bɛma no deɛ ne yɛsesɛ yɛn sa mu yɛti ne yɛnkɔ su mesista woyɛyiw asafo ne fɛse nyinaa sɛeɛ ɛna ne na mesi nua nya nsɔre na nyame ayɛ yɛadom na wayiyɛ afiri mu sɔwee mu a mosan de abɛwuram ghanafoɔ mesrɛ mo momeanto aba ma ba mua na wɔntoa so meda mo ase
ɔmeambɛa so sɛ hwan na ɛyɛ nera ne me
ɛno deɛ ɔno ane choice deɛ ɛbɛboa no na wobɛtumi ne na yɛ n'adwuma wɔnyi wɔ no a deɛ ɔno fi sɛ wobɛtumi ne na yɛ adwuma biara no wɔnyi wɔ no a ɛno deɛ yɛyɛ ntumi ɛnyi ne choice ma no wate ase nti deɛ wɔno afi sɛ wobɛtumi ne na yɛ n'adwuma wɔnyi no na ɔne ne mu man no na ɛmmɔ mesrɛ ghanafoɔ mama deɛ mamoma ne ma bie yɛma susua yɛma ne susua yɛma ne suso free education aboa ghana o sɛ me nua me na mɛtumi atwa school fees a me nua bi a ɔte kora se a wɔntumi ntwa no na nado ada roma ɛne ne bakɔ school nti yɛsrɛ mmɔ moma ba mua mɛtena soo na dwa mama ba yɛ wu free education yɛsi ebi mma biem yɛda mo ase
pacho wodi
pacho ɛfrɛ me comfort
na ghana te
ghana deɛ ayɛ den paa ayɛ den first no line ne wokɔtɔ a meme sua adwuma 2010 na line ne yɛ 1 city ne 70% nti sɛ wokɔtɔ a 5 city kɔ wo charge wo mu kora a wo nni sika onipa no bɛka sɛ ɛne boɔ ɔden nso nneɛma ne boɔ so ayɛ den me ne mekunu pɛ ne te yɛnya nwoyɛ nso yɛwo fufuo a 100 city ɛkɔ ana ɛtumi de no aduane wontumi anwa mu 50 city wowɔ mu wɔ hɔ wonni mu kora a ɛbɛboro saa nti ɔman ne deɛ ayɛ den paa yi
na ama nneɛma boɔ ayɛ den
saa sɛ yɛsɛ ayifoɔ no mampani nanado na ma nneɛma boa yɛ
susu sɛ dɛn na wɔyɛ bɛma nneɛma so atete
ɛyɛ sɛ nneɛma no bi wɔ hɔ ɔtete so ma yɛ wɔtete so ma yɛ na nneɛma boa tumi aba fam na yɛ nyinaa no yɛayɛyi ana naasɛ aha light so yɛha yɛ ɛnura ne nɛ na atumi agyina so motumi dum ne obi bɛgyina adeɛ koraa no a wonwieyɛ nnipa no baka sɛ wonka no koraa nso na ayɛ light
sɛse nanado awie n'adwuma a wɔbɛkɔ fie wɔde ba wɔ mmea na ɛba afei wei nso yɛabato afe wosusu sɛ hwan ne ntoa so
o deɛ ɔbɛtoa so deɛ ayɛ nyame meme ntumi nka sɛ nanaayi ba wɔ mmea anaasɛ gya ɔmaama ɛyɛ nyame na bɛyi kanifoɔ ama yɛ bɛyɛ bɔ mpɛɛ sɛ nyankopɔn bɛyi deɛ ɔbɛboa wɔ man no ama yɛ so meda m'ase